Ya final tank bangok. Digante Tony Sinho ak Gagne Fama. Gagne Fama mo len won gannaaw ngeen jakkalo Tony Sinho matcha ñaari ndanan yi ñoy bëgg final
Fortima!